Ngihlala ngijongile umama undenzile. Hush. Uqathi usezile izinto zenzile isikhathi simile. Touch. Ngesandle simyoli. Wash. Izono zikamkyoli. Hush. Thula babhana ensasa. Zokhula nomama wathengela ibhayi elithi umama walikhupha ngeragi walila umama kubane besazi yephinda utata ndagqitha amahlathi waphlathi umama andifuni nokuva ndamthanda umama ugogo wabhubha sagqitha napha kwizogo sophuma kukhanya mama andibonile iphupha nofezeka nyani so yes ndiyabonga mama empress ukosazana nyani the best kubo bonke mama andlek ndiyakuthanda mama ndinjenjenje kwanguwe nozala apha emhlabeni wandikholisa right ndisenjenje zangubeke nesandla nasenkonzweni wancenga ndabha so yes.